Sanibonani wey'ngane wethu-ke, nginimele lapha ena futhi nginamukela ku-channel ehamba phambili ngezwe. Mina igama lami ngumfeza Ntuthu ngakho umalo bathi la sibona amagumede. Nanokuthi uma kuthi usemusha kuleli khathi, sophinde ngicela wenze shoti we-subscriber, ungakhohlwa ukukhomenta nokulayika nokushara okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane wethu, indima ezobuciko iqigqameka ingozi engeqwani bala ngokudlula emhlabeni ekwangosomahlalo uphilani mabanga obaziwa-ke elikamfundisi Ntshuntshebe. Lezi ndaba nganza kwethu-ke sisabalele ngalo suku lwezolo laphana ngokushona kwelanga ukuthi insizwa idlulile emhlabeni. Sokhumbuleka uNtshebe ukuthi bekwaziwa kakhulu laphana-ke ngokuthi ungumfundisi-ke, kodwa abantu bebazi ukuthi ungusomahlala laphana. Usebenze kakhulu nabanye abaculi esebadlula emhlabeni abafana noVu Sixemba kanjalo noPastor Mjosti-ke okuyibona abasaphilayo-ke elaphana. Ngenza ukuthi-ke engathi-ke laphana umndeni usazosikhipha istatimente esiphelele laphana, uchaza ukuthi-ke laphana kwenze njani uNtshebe, ugulile isikhathi eside ekangakanani laphana-ke. Ngenza kwethu-ke bekuyizona ezihamba phambili namhlanje besinithule zona ezishisa kwezisenkezweni laphana. Engathi umoya lensizwa-ke ungaphula ngokuthola, ungalala ngokuthula laphana, ukuthola ukuphumula laphana, uyithola indawo nasemazoleni. Siredingesi, rest in peace, philane mabanga, rest in peace.
Ungcola kuphelele ey'nganeni zamantombazane nezabafana, futhi sezonakala kakhulu ifaka lamabhulukwana ezwenza amabhotsotso. Uyithole ifuqa insango emini, ingane yomfana ikhipha intuthu yensango ngomlomo, amakhala kanye neyindlebe. Uyayibona isiwumpetha wensango, zedlule lapho zidla inyalupe. Hawu Nkosi yami, lama-drums zidla inyalupe, khona ezinye ziyishaya nange-fork and knife inyalupe. Qaphelani iy'ngane ayibe nawo amalungelo, kodwa hhayi uDoti Flustan, I'm speaking it, said Dr. Archbishop.